Hebrew for nwoma ti ngoche.
Nsemo aye kan yi muti trenie. Ye wosa osofo penia wakwatena tumi kasi ahinwa no nifa osoro se kronkron bia ne no krantu madan a erade no a na enye onipa pam ye no musofo na osofo pani bia wo hye no se onfa ayeyede ne afode ema enti ese se oyi nsu nya biribia odi bema na se owa asase so dia anka onye osofo mpo ebisa osofo a wodi ayeyede ema se de mra no tie wo hodada. Wana wosumo suru ni oman hweso ni sunsun. Ti se di asemo a bra Mose ebesiesie ntumadan no. Eba ni nche a ese.
Hwe. Yo ade nyina se de nsususu a wo kire wo bepo no so no tie.
Na afei, ni nsa aka asofu juma a eche ne so. Se waye apamo a eche ne so. A wo gina bosha a eche ne so so. She ho mra no ntemginafo. Na se kane apam no hu ni asem a anka won hwehwe de etoso mienu to bre na onunu won se
hwe nabi ba Awurade na osie se me ni Israel fie ni Yuda fie bepam apam foforo enti se apam a me ne won agya no pam ye da me so so won sa me yi won me firi Israel asase so no efri se won de won tena mapam na me so ma anwene won ho Awurade na osie na ye ni apam a nanu achi me ni Israel fie bepam Awurade na osie me de me mra be hye won adwenem na ma twere no won akumam na ma ye won yankopon na won so aye me oman na obi nkyerekyere ne krom ni obi nkyerekyere ne nua se hun Awurade na won nyina be hunu me afri won mu akuma so akosi okese so na medum won amumu yo ho. Na wan boni die me nkai bio
die oka se foforo yi no o di aye kane die no dada na die eye dada na egbo akra no aben oyira.